Mkutewa kodwa Simukhonzo jezelandine mpindi imotsi Jezelani ndikupemphera kuti mungalowe mkuyesedwa Nzimuthu uli wakufuna koma thupi ndili lolefuka Ambuye anapita popemphera Atatu Kalani pano ndikupita uko Kuti ine ndika pempele Kuma inuyo musagone Nikilani mujezele nane Kuti mungalowe kuye sedwa Kuti adani alipafupi Kuma ambuye yesu wabwena Anga wabeza iwo akugona Iwo sana konze kudikila Koti anare medwa nditulo Inu musa kone
Akubera kudati tenga inama.